nivyo turumva imwe dodombo hirya no hino mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro ico ciza turondera naje ndakibuze nagishaka igihambaye nuko twese atawe twakwagiriza ko ari watubujije kugishikira uno munsi hariho abaguma barondera ugwitwazo kugira ngo bakwegera abantu mu mugararizo kugira mu bitegere neza tubanze turabe ibihe turimo twongere tubone iyo turiko twogorora tuva muzohura n'umuntu akakubwira ngo ubukene bw'ubu tuzovamwo gute mbega ejo haheze yaratunze yahombeye hehe ni umenye ko uwavuga uko aho hahise yararantibuca ico gihe yavuga ati mbega aya magume tuzoyavamwo gute ariko ubu yipfuza umudugararo kugira asubire muri ya magume tubimenye ko shetani ikosha kwica wawe wamara kumwica ikigira ugasigara uricuza ariko nagira ndabaremeshe injya mu Burundi nijya nawe ikigoye no kuva mu ntara zija muri izo ntara zirimo abatunzwe no gusoma nivyo turabona agahaze ariko turakwiye kumenya ko iyo utanguye urugamba rw'iterambere rudaca rurangira ubwo nyene abamaze kuronka umusesekara umupfuko karonka bipfuza kugendera mu bihinda bisaba igitoro bipfuza kunywa agapfundikiye bakipfuza kurya utuvuye mu bazungu ngo berekane ko bateye imbere ndasavye abarundi kwima amatwi basesa nkuyoze abo bavuga menshi muraraba neza ko ahubwo atarabashaka gudutesha yangumba yo mu 2040 Barundi barundi kazi cyo twese bagenzi Imana se umukama wacu Yesu Kristo niheza gigwe yoyo ishikanya barundi kuri uyu munsi bajya bakajyama Kuri uyu munsi turi n'akanyamuneza ntangere ko gushimira Imana mushobora byose yaduhangaje tugashika kuri uno munsi turi bazima Na munsi gasanzwe kuko ni cibutso cyuko abarundi mweretse amakungu ko mwashitse mu bigero mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cyacu Turahimbawe kandi ko uno munsi ushitse igihugu cyose kirangwamo amahoro n'umutekano Ibyo navyo bikaba ari byo byatumye abarundi babandanye ibikorwa by'iterambere. Ibyo biradutera intege n'icyizere ku migambi twiyemeje igihe twatangura amabanga yo kurongora igihugu tuzoyishitsa. None hasagasesheshwa rumuri wihweje ijya nino ukabona ubwira abarundi bariko bararangurana imigambi yo kwiteza imbere. Urabona neza ko tutavomera mu kiva tubwira bumva uko bitije na hakajisho ku rugero uburimye n'ubworozi bigeze ko urabona ko umunwa ofisi cyo fungura umufuko wose uriko urabomboka barundi barundi kazi bagenze u Burundi twatanguye ikiringo tuvuga ko ihangiro ari uko umunwa wose woronka icyo fungura twari tuzi neza ko hakora munda twavuze kandi ko umufuko uronka amahera kugira umuntu wese aba mu Burundi ashobore kwikenura mu kuronka ubuzima bwiza none imyaka ine irarangiye reka akaba karyo ko kurimbura intambwe tugeze ko mu migambi twari twiyemeje icya mbere dushima no gushimira Imana mushobora byose kuko twarasenze turumvirwa Imana irugurura ijuru turaronka imvura ivuye mu ijuru yongera iratwugurura amaso turabona ko dufise amazi yiburuka mu misozi no mu mibande ko rero atodupfa kubusa abarundi barakanuye barabona ko umuntu wese atungwa n'ibikorwa by'amaboko yiwe twese hamwe kuva kurwaruka abakenyetsi n'abagabo bakuze twaravuye hasi turakora uno munsi nshimishwa ko no mu majambo y'imyidogo numva bavuga bati turabuze iki mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura kandi nico bavuga ko babuze si cimbugwa cy'u Burundi ni cimbugwa mva makungu turashimishwa no kubona kandi ko abarundi batahuye ko turi kumwe twese bishoboka barasubira kumuzi abeshi barijukiye gukorera hamwe mu kibiri ndetse batahura ko n'amatongo bayashize hamwe bizana karusho barundi barundi kazi bagenze u Burundi mu rugamba twatanguje rw'iterambere hari intambwe zikurikirana ariko kubera twacerewe duhakwa guterera imigeri ibiri rimwe kuko bwa mbere tugwana tuva mu kinogo abarundi baguyemwo bakakimaramwo imyaka n'imyaka uno munsi umurundi wese ashakira byose rimwe nico gituma uwifatiye hejuru yovuga ko abarundi ari ntashima kuva rero mu 2020 byari ngombwa ko turaba ibiruta ibindi kuko imigeri ibiri datereka muri ivyo hari bihambaye kurusha ibindi navyo bikaba ugutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo buhangararire amahoro n'umutekano ubutungane no kugwanya karenganyo hamwe rero no gukingira itunga ry'igihugu n'iterambere mu gutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu twareretse abarundi itandukaniro riri hagati ya leta mvyeyi na leta nkozi kugira umurundi wese ya umukozi wa leta canke wikorera ivyiwe amenye uruhara rwiwe mu vyakora hari habo vyagoye maze birabananira kuvyinjiza mu muzirikanyi yabo aribo bahavuye mbere baduhemukira haba mu guhungabanya umutekano mu bunebwe canke mu kubona itunga ry'igihugu ariko abatari bake baratahuye nico gituma mubona abarundi batari bake bari ku kivi n'abahora bazi ko bazotungwa n'ikigega cy'igihugu baramaze gutahura ko ico kigega nyene ari bajejwe kucuzuza turashimishwa ko mu bikorwa igihugu cyihutiye gukora amahoro n'umutekano vyagiye imbere bituma abarundi bagira umwizero wa kazoza baratangura gushira imitahe yabo mu bikorwa gutyo abatari bake ico bakora kibazanira akarusho mu mikoro baraharonkera n'akazi nta muntu no munsi yo hakana ko gutekana kw'imitima vyatumye abarundi biyumva namwo bituma batangura gukorera hamwe mu makoperative abandi mbere barateranya amatongo yabo kugira ngo bagwize umwimbo kubera uwo mwizero nyene abarundi sinzi barahungutse abandi bahitamwo guhindura karangamuntu y'impunzi bisabira kuba abakozi bo muri ivyo bihugu baranguriramwo imirimo tuboneyeho gushimira ivyo bihugu kubona vyarabizeye bikabona ko batakiri umuzigo kuri vyo ahubwo arabashitsi mu bikorwa ivyo vyose ntivyari gushoboka iyo tutihatira kugiriranira imigenderanire myiza n'amakungu uno munsi umurundi hageze hose ntagenda ararangaguzwa nk'uko menga bo muri abaribi abarundi baratemberera yandi mahanga abanyamahanga nabo bakaza I Burundi kandi bumva ko batekanye ikinezereye kurusha ibindi nuko amakungu yose yemera ko kera u Burundi wari umutwara w'amahanga none ubu bukaba bwabaye umutabazi w'ibihugu bitararonka amahoro kumwe n'ivyo ubu n'amakungu arashima ko agateka kazi na muntu gakingiwe mu Burundi kukaba nkako abarundi barafise umwidegembyo wo kuvuga ikibabakiye no gutanga intererano ku vyokorwa kugira ngo abene igihugu aroranigwe u Burundi buri mu bindi bihugu bike umwene gihugu ashikira umukuru w'igihugu atahandaciye muri ubwo buzima bw'abene gihugu nyene twatanguye iki kiringo cy'imyaka indwi abene gihugu bafise umwitwariko w'akarenganyo bagirirwa n'indongozi zo mu nzego zo hasi ubutungane n'igiturire uno munsi batari bake baratwenga kuko hari umutwaro twabaremuruye mu kugwanya karenganyo twahaye uburenganzira abene gihugu bwo kwihamagarira umukuru w'igihugu atawundi baciye ko kugira ngo bashengeze uwo wese abarenganije kandi uno munsi abatari bake barakenguruka tukaba dukenguruka ko n'abahora batanga ingurire ngo indongozi zo hasi zirenganya bene gihugu ubu nabo nyene bacitse inkokora twaragwanije akarenganyo kandi mu bijanye no guha ibikorwa abakozi b'igihugu mu gushyira mu ngiro ya ngendo umuntu wese bamuhe igikorwa bakwiranye mu kugena abarundi mu mabanga ubu twaravavanuye na ya mvugo ngo naka ndamuhiki ngo naka ndamushire hehe no mu gutanga ibikorwa by'ubuhinga ubahatari hake dutunganya amahiganwa urusha abandi akaba ari we ashyirwa mu gikorwa mu bijyanye n'ubutungane ubu mu gihugu nta ugikora icaha ngo kijane inzego z'inyamiramabi n'abashyikiriza manza baragira amatohoza kandi inkozi z'ikibi zigafatwa zigashengezwa bataravye igihagararo cy'inkozi z'ikibi hadutse amatate hagati y'abantu naho naho tutarashika kwihangiro nyezina haraboneka akarusho kuvaho dushingiye intayo ku mugina igizwe n'abahuza ku mutumba tukongera tugakomeza inama nkuru y'ubucamanza kugira uwakira urwango ndagonde n'amasentare yo hasi ashobore kuronka urwego yitura ibyo byose bigiye kuronka akarusho ahibwirizwa rishasha rishingiye ko hasasa umucamanza umwe kugira ngo ahinyuke akire urwango ndagonde izo ngingo zose turabona ko zazanye impore mu gisata cy'ubutungane naho tugihanzwe n'ibirarane by'imanza zaciwe nabi mu bihe byahera tukaba twizeye ko nazo nyene zigiye gutunganywa ku neza y'ababuranyi ku bijyanye n'ubutungane bunywanisha turategera akababaro abarundi bafise ko wa mugwi wo kurondera ukuri no kurekuriranira utaraheza igikorwa kugira ngo ingingo zijanye n'icokogwa kuvyabaye zifatwe mbere ako kababaro kariko gatuma harabashaka kudushira mu nzira idashika abo twabasaba kwihangana bizigiye ko mubabaro wabo ari wacu kandi ko kajya gatima ko kwihangana bagize kuva ubwicanyi buba ariko ko baranga n'ubu ahandi hoho twava tumera nka wa wundi yavuga ko impembo y'umwana ipfa mu magodoka kuko iyihuse yavyaye ibihumye ndabijeje ko ukuri tumaze kumenya atakuzoja biteye bitebuke ingingo zizofatwa kubijanye n'amatongo n'ayandi matungo naho nyene ni mureme kuko ubu twahejeje gushinga ibwirizwa umugwi ubujejwe ukabugiye kuja ku kivi mu gukingira itunga ry'igihugu n'iterambere twarihitiye cyane kugwanya abakaboko abagiye b'ibiturire n'abonona itunga rusange muri icyo gikorwa harabaye gukomeza intwari ibereye ituma ikigega cya leta gikora ibikorwa biramira abenegihugu nicyo gituma twahinduye byinshi mu itunganywa ry'ibikorwa ry'ibanki nkuru y'igihugu yari igeze habi ubu rero naho harabagifise agatima ko kuyigabanya ubushobozi biraboneka ko ibanki nkuru y'igihugu yagarukanye akanovera kayo ubu koko ni banki y'amabanki mu gihe yari yahindutse ibanki yabikorera ibyabo tugitangura ikiringo twarabonye ko hariho abantu bari bafise intumbero yo kuburagiza ubutunzi bw'igihugu mu kuburagiza ko amahera yinjira mu kigega mbere n'amahera mva makungu nta harugwe mu butunzi bw'igihugu urugamba rwo gusubiza ibintu mu buryo twarutunganije kandi rurabandanya intumbero nuko amahera agenewe kwinjira mu kigega yinjira yose kandi agakoreshwa yose kuneza y'abenegihugu nicyo cyatumye dutangura isekeza ryo kugwanya abantu bose bacisha ibidandazwa mu binwabi haba mu gushora canke mu kugurira hanze y'igihugu urwo rugamba rwo kugarukira ubutunzi bw'igihugu rusaba ko abenegihugu bose barereka ko ibidandazwa twashoye hanze bizana amahera mva makungu ndetse ko n'amahera azanwa n'ingenzi zigendera Burundi ajya mu kigega cy'igihugu ni muri iyo ntumbero turiko dukora ibishoboka byose kugira ngo ibigega by'abikorera ibyabo mu gihugu bikingirwe urugamba rw'ubutunzi n'iterambere rusaba kandi gukingira ifaranga ry'u Burundi igikorwa gikomeye cyo gukingira ifaranga ry'u Burundi ni uko abarundi twese tujya mu bikorwa byo kugwiza umwimbo gutyo tugire umusesekara kuzotuma dushora mu makungu ivyo bizotuma ivyimbogwa vy'u Burundi ari vyo bivamwe amahera mva makungu iyo kugura ivyo tutiyimburira nico gituma dutera intege abarundi bose kugira ngo bashire imitahe yabo mu bikogwa biremo ubutunzi haba mu guhingura isi ndimwa guhingura ubutare dufise gukwega kwega ingenzi cyanye gukoresha ubwenge Imana yaduhaye amahera avuye muri ivyo niyo ahagaciro ubutunzi bw'igihugu ni muri iyo ntumbero mwabonye ko uburimyi twabugize amayeri y'urugamba gwiterambere abarundi barafashe umwiyemezo wo gukora ibishoboka ngo umunwa wose uronke icufungura umufuko uronke amahera ubutegetsi bw'igihugu nabwo mu guherekeza uwo mwiyemezo w'abenegihugu bwaragerageje mu gufasha gusahiriza abenegihugu mu gutanga ibice 75% kwijana ku mahera boguza ifumbire n'imbuto dufatiye kuri ako karorero turemeza ko eja aho bukera igisata cy'ubutare n'igisata cy'ingenzi n'ubumenyi bizotera imbere kugira ngo murundi wese aronke amikoro ashobora kumukenura tunezerejwe n'uko turavye abarundi ku maso tubona ko bafise ubuzima uba barundi batari bake bariko barubaka utuzu twiza barambaye uduhuzu dusesuka barafungura uko bavyifuza nivyo turabona agahaze ariko turakwiye kumenya ko iyo utanguye urugamba rw'iterambere rudaca rurangira ubwo nyene umuntu yama mu vyipfuzo imisi yose arosa iki aca yipfuza igikurikira mere nkawa muvuze winanga niwe yaharasha ati mbega umuhigwe kuri iyi si ninde iyi si ni yivyipfuzo vy'umubiri umuntu biragoye ko anyugwa nico gituma na shetani taburaho imenera mu gihe hari abantu dusubije amasi inyuma aho hambere ha kera tukiri mu ntwaro ya gikoloni twipfuza umwidegemvyo w'abarundi mu kwitunganiriza kazoza kabo bukeye kabiri twarose ntayo kwigukira hatangura kuza intwaro y'ubugunge duca twipfuza intwaro iharanira abenegihugu iyo nayo yaraburabujwe haduka ingwano mu gihugu mu kuyivamo abarundi bose bipfuza amahoro maze amahoro tuyarose duca twipfuza amahoro munda ubu rero twarose umwizero kumunwa uri kuraronka abamaze kuronka umusesekara umupfuko karonka bipfuza kugendera mu bihinda bisaba igitoro bipfuza kunywa agapfundikiye bakipfuza kurya utuvuye mu bazungu ngo berekane ko bateye imbere nivyo turumva imwe dodombo hirya no hino mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro ico ciza turondera naje ndakibuze nagishaka igihambaye nuko twese atawe twakwagiriza ko ari watubujije kugishikira ubu rero ko dusangiye ingorane ntizitume dutubwoko kuko burya kugira umenye umusaraba wikoreye imbere yo gutisha vuko abantu ni vyiza ko bobanza kuraba nabo umusaraba bahengekeye kuko haraho wosanga ivyo rirana ari vya bandi baririra two kwama kandi twibuka ko inda ndende humiringya ikica kokize bavukanye uno munsi hariho abaguma barondera ugwitwazo kugira ngo bakwegera abantu mu mugararizo kugira mu bitegere neza tubanze turabe ibihe turimo twongere tubone iyo turiko twogorora tuva muzohura n'umuntu akakubwira ngo ubukene bw'ubu tuzovamwo gute mbega ejo haheze yaratunze yahombeye hehe ni umenye ko uwavuga uko aho hahise yararantibuca ico gihe yavuga ati mbega aya magume tuzoyavamwo gute ariko ubu yipfuza umudugararo kugira asubire muri ya magume tubimenye ko shetani ikosha kwica wawe wamara kumwica ikigira ugasigara uricuza tugume twibuka ko turiko duhindura ibintu kandi namwe murabizi ngo atagapfuye ntagakira hariho abantu bari babeshejweho n'ubugunge bakaje iby'igihugu abandi barorera abo rero abo dutanguriye gusabika iby'igihugu bameze nka wa mwana w'imfura iyakurikiwe atamutorana gatiro hari habari babeshejweho no kurya iby'abandi barondeye none ubu wabirimye ni wabirya aho kwiga kubirondera birabagora bagaca bashaka guta abandi mu rudubi nka ya nyabu yacika umurizo igacanura izindi zose kuyica ngo irazigora itwara. Hariho n'abahora baja inama n'indongozi zibahebera bonyene inzira yo gutunga. None ubu tuzanye umwidegembyo wa bose birabagora kwakira. Mbere hariho n'abari batunzwe na politike yo gutungwa n'ivyicaro, agatoki kabo kakaba kari karamenyereye kunyonora, nabo kubatunga ntivyoroshye. Kandi abo bose ingorane zabo ntibazishira hejuru, ahubwo bazitiza bose. Nico gituma mubona ibibazo bishirwa ahabona ari ibibazo rusangi atawe tuvyagiriza ngo niwe aturiye. Hariho rero n'abandi batarira busema nkabo twita babiryanguze. Ivyo tubibona mu ntara ya Rumonge kubera barima ubwoko bumwe by'ivyimbugwa. Nabo iciza barafise amahera bakura muri ayo mavuta y'ibigazi, abandi nabo mu gisagara cha Bujumbura nabo batunzwe n'isoko gusa. Bagize ingorane kuko ivyo kurya bitabashikira neza, hamwe kubera badandaza babigira nkana, ahandi kubera imiduga itaronka igitoro gikwiye. Kubera rero ubukene bw'ivyo kurya mu isoko, ababidandaza bagaca bikika mu kiza. Ariko nagira ndabaremeshe injya mu Burundi nijya nawe. Ikigoye no kuva mu ntara zija muri izo ntara zirimo abatunzwe no gusuma. Aho turiko turabitunganya dufadikanije n'abajeje intwaro kugira ubu bwavuba bizobashikire ku kiguzi cyababana n'ico mu zindi ntara. Ko ibibazo ari rusangi, ubu hari hageze ko tuje hamwe twese tukigira hamwe ingene dutora umuti w'ingorane dusangiye. Gutyo ntacyo tunanira turi kumwe twese birashoboka, kuko umutwe umwe ntiwigira inama. Noneho tweho turacyafise nubwo ducumbisha kumwe, ubu hari abandi batubwira ngo havugwa bubezwe ibibazo by'ubutunzi biri ku isi yose. Ndasavye Abarundi kwima amatwi basesa nkuyoze. Abo bavuga menshi muraraba neza ko ahubwo atari abashaka gudutesha ya ngumba yo mu 2040 ngo dusubire inyuma kumwe bene Isirayeli bari basigaje urugendo rw'iminsi 40 hanyuma bakagarariza. Mwibuke ko Imana yabahaye igihano ko atawushitse mu bigero azohahonyora, kandi vyabaye ivyo. Vyiza two kwibera nka wa mwana w'imfuvyi abagayotsa, canke tukaba nka wa mugabo agayamira tukabumbwa n'ivyo dufise. Bavukanye hari ibimenyetso vyinshi bitanga umwizero tutokwirengagiza kugira ngo tubone ko imbere ari heza. Nko kubona Abarundi barakanuye bakazirikana ko igihugu ari cyabo kandi bategerezwa kugikorera atari bagisiganije, bagahaguruka bakiyubakira inyubako rusange, ibibuga n'amasoko vya kijambere, amasomero, amavuriro, ibitaro, amazi meza, uburaro bw'ingenzi, ibiro by'indongozi n'ibindi byinshi, ni intambwe ikomeye iduha umwizero kandi idashobora gusubira inyuma. Igihugu cyacu kandi gifise ubutunzi bwinshi kama bushobora kugiteza imbere mu gihe gito. Isi yacu imera imbuto zose. Dufise imvura igwa mu gihe kinini cy'umwaka, inzuzi n'amasoko mu ntara zose, ubutare bwinshi bukwiragiye mu ntara z'igihugu n'ibindi byinshi. Dusabwa rero guhagarika kurirana iby'abandi baririra, dukamishe mu mahoro ivyo vyiza Imana yaduhezagije, maze twigabe twiganze kuko twigaburira, dusezere kuzera inze nk'umugendanyi. Barundi bene wacu, imbere yo gusozera twashaka duhamagarira Abarundi bose kugenda tubona kumwe iyo turiko turaja, turabe iyo twerekeza, ubone ivyijiji abatahuye kare bamusigurire kugira ngo ntidute umwanya w'intumbero twihaye w'imbona kazoza y'igihugu cacu, umwe wese aje ku kivi mu byo yiyumvira ko byamufasha gushika kuri iryo hangiro. Hanyuma tugendere ubuntu kuko ivyo twipfuza tuzobishikako mu gihe tuzoba twubatse imibano myiza itonyorotse imota ubutungane hagati yacu dusangira akabisi nagahiye mu mahoro yubakiye ku rukundo mu gihe tuzoba twibohoye imigozi yo kutabona icyiza mu bandi tugagaruka ku isoko ry'ubuntu bwamye buranga Barundi nta nkeka ko tuzoteza ikivi imbere n'imbere y'ikiringo twihaye ico nifuriza Abarundi banyize bakampunda amajwi ngo ndabarongore no kubona Burundi bufise iteka ababwo babunezererewe bari mu gihugu kiziringyane n'agacinyizo bunze ubumwe butaregarega intambwe tugeze kuno munsi tuyikesha ubumwe buturanga ntitukarekure iciza twafashe turi kumwe twese birashoboka imana ibahezagire murakoze
Isaac TV